Radio Lake Victoria, Duond Jokanyana.
Mikai manende mokwongo, manende mar piny Amerika, Joe Biden, mano mikai Jill Biden, igweno mar korobiro mola e thuru kaende odiochieng' mano makiny, kar sa apar kod achiel mano mamidhiambo. Lendo mabende nogol kawuono kod mikai mokwongo mapacho kaende mikai Rachel Ruto, ne owacho ni limbe mano endo mar ndalo adek mar nyawadgi nendo mar piny Amerika noendo e pacho kaende en mano mabende biro neno ni pinje ariyo gweko, omedo dong ka omakore motegno ahinya to e jiwo dongruok manende mar juma wakeni e chenro kaka mago eko mag kungo mong'ere kaka table banking. Mikai Rachel bende koro nowacho ni Laktar Jill Biden biro yudo thuolo manende mar koro ng'eyo mathoth e wi wach mar table banking noendo mabende osebed ka e jiwo e thurka. Kalure kod Mikai Rachel Ruto, nyaka chop sani counties maromo 39 kuom counties duto 47 osesomo rieko kendo bende piny owacho temo kar nyalo mare mar neno ni counties aboro ma odongo eko bende koro nindo mole chenro maket kod manuero. Limbe Laktar Jill Biden noendo en mano mabende mar auchiel mabende otime pinje gweko mag Afrika, ka e piny Kenya kendi mano limbe mare mar adek, sama bende en limbe mare mokwongo kaka mikai mano mokwongo mar piny Amerika kata Floaters mano First Lady of the United States. Laktar Jill, mabende gie sani nitiere piny mano mar Namibia, ne otimo lendo mar odiochieng' mano manyocha Tuesday ka bende nowacho ni limbe noendo ne dhi chakore kod piny onogo mantiere milambo manoendo mar Afrika, kaeto bang'e obiro e Kenya kaendi kama bende obiro lose midhiero manoendo motenore koda ka oro ma okwako pacho ka e kind gik mamoko ma opogore opogore.
Mar Radio Lake Victoria, Duond Jokanyana.
Ker